Wabiroro mochano marwa Weche kiyo bengen Kiti mila alfaro chamo chunya Lera tela neko Chunya chando reni aeri Kima ema duongala mauni nyasae pinyo siko